mhlambe ngo-Triple M ukuthi usebenza kanjani u-Triple M mhlambe uye. So Triple M is a self-managed community by participants providing help each other, financial help on the principle of reciprocity and benevolence. So la into esiyenzayo noma ukuzochaza nje kafishane ukuthi labo u-Triple M siyasizana thina as community members, ithina esikwazi ukwenza ukuthi u-Triple M usurvive ngokuthi thina njengeyimemba sithi provide help kwenye member, siphinde sithi get help kwenye member. Ngaphandle kokwenza lokho u-Triple M ngeke uzukwazi ukuthi usebenze ngoba udinga mina nawe. Alikho ibhenki ekuyilona lona elimile but ithina esingu-MMM ngokwethu, siyezwana? So mase ngizochaza kancane nje ukuthi u-Triple M uqale ngo-2011 uqalwa u-Sergey Mavroy, yena okuvela e-Moscow, Russia. So uthebe ngabe eqala le program ye-Triple M ubebukile ukuthi eyi abantu abakhululekile kahle ngokwezezimali, wabona ukuthi ngcono enze i-program ezokwazi ukuthi ikhulula abantu financially ngoba ngo-Triple M uyaphileka, angithi? So iyona-ke leyo nto esizelele namhlanje ukuthi sizokwazi-ke ngo-Triple M nabo bonke obakhona njengoba sifunda bonke laphana ngefounder yethu u-Sergey, ukuthi u-Sergey ube wenza ezinye izinto, wakwazi nanokuthi abe i-deputy of Russian parliament, wakwazi nokuba abe umbhali wey'ncwadi, lezo y'ncwadi abuye wayishintshela kuma-poems. Ube ne-degree kwi-mathematics engikholwa ukuthi yikho na impela le program yethu isiza isebenza kahle kangaka kungenxa yazo lezi bala ishayayo ebusuku nemini. Okay, so la kwa-Triple M into eyenzakalile ithe mayifika la kuthina ngo-2015 yahamba ngegiya nje elisheshayo, angithi? Abanye bethu bangene ku-Triple M ngo-2015, abanye bangena ngo-2016, abanye bangena ngo-2017. So namanje nake u-Triple M usaqhubeka njengoba ku-2017 sikhona lana ku-June 2024. Sisaqhubeka yona-ke indaba ka-Triple M. So la ka-Triple M-ke ukuthi usebenza kanjani, kunama-term asebenziswayo. Lawo ma-term kukhona o-PH, kukhona o-GH. Yini zonke lezo zinto? U-PH sizothola uma ngabe sesiqhubeka ne-program yethu okuthi provide help, no-GH okuthi get help. Bese siba ne-internal currency yethu esiyisebenzisa kwa-Triple M. Lo internal currency yethu esiyisebenzisa kwa-Triple M siyibiza ngokuthi ama-Mavros. Lama-Mavros ethu esiwabiza ngokuthi-ke ama-Mavro asuke iyini? Njengoba sithi we provide and get help kwi-system, ingenxa yokuthi sinale currency esuke siyithenga noma siyithengisana sizodwa, sizwana? So leyo currency leyo siyibiza ngokuthi ama-Mavro. Angithi currency yale South Africa amaza, mese kuba khona ama-USD yonke leyo nto. But la kwa-MMM sikhuluma ngama-Mavros. Iyona-ke into yethu leyo esiyisebenzisayo ku-system. Imali yethu noma ama-Mavro ethu akhula ngo-30% ngenyanga kwa-Triple M. Bese siba khona ney'nsuku nje ey'mbili zokukhalkhuleytha i-growth esuke yenzeka kuma-Mavro, kuba u-Tuesday no-Thursday. Kulo Tuesday no-Thursday, i-growth yakho ye-Tuesday ngolwesine isuke isishintsha kanjalo the next Monday nakhona i-growth yakho isuke yenzenjani? Isishintsha. Siphindele lapha yakho u-Triple M ke isibonelo lesethu sithi nje uma ufaka u-R100, akuwa u-R100, sizwa? U-100 Mavro, ngoba sisebenzisa ama-Mavro kwi-system. Amalekuzana amarashi kusuke sekuwena ngaphandle ngokwezo lapho. So sino-100 Mavro la esona ngakusibonela ukuthi lo-30% ukhula kangakanani, siwenza kanjani. So lo-100 Mavro after 30 days uzobe usu-130 Mavros, ngoba a day kusho ukuthi kuba nomali 1%, 1%, 1%. Awusenawo ama-Mavro awu-100 kodwa usunama-Mavro awu-180. Uma kuwukuthi ndofake i-1,000 Mavros, ukuthe wena you are willing to provide help of 1,000 Mavros when you participate, ngabe unama-Mavros awu-1,300. Marvelous. Serious, right? Okay. Message is about my bonus. What triple M? Men are there to register. The fire, what triple M? Who not on my bonus? Now, I see now. General manager, system years, general massage, booting, 2017. Sinele program, the fire, and the mama, the union website. The actual booting first time participant. I register your atola for 50%. Umangabe. They register over only new members. They will get 50%. Uma, the joina, the triple M. Wena, as umundo mi invitile, uzotola u 10% ngalo mundo. Says one. Kodwa, as time goes on, uma umundo esethi, PH again, ugu provide help again. Ngeke asathola u 50%, loko akube specific. Uzotola u 30%. Ngoba amamavros ethu enza igrowth ka 30% monthly. Kodwa uma uregister okokuqala uyi new member uzothola u 50%. Siba nama guide noma ama managers. Lokho kwenziwa kwa triple M. Uma ungena ku PO yakho kusuke kunama link noma kunama badge akhishwayo. Lapho okushiwo khona ukuthi sinesikole noma sineklasi lalabo abafuna ukuba ma-guidance. Njengoba nami ngishilo ukuthi ngi-10K guider. So nalapho into eyenzakalayo uyathatha la ilinki uregister unikeze abo-downline bakho. Into edingayo ukuthi ukwazi ukuthi u-attende isikole lesi i-guidance school udinga ukuthi ube no-Skype ngoba yenziwa online. Sezwana. So umake usuyiguide uba nalama benefits kwa triple M njengoba sibona laphayana ngithi siyabona ukuthi kunalo muntu ogreen yedwa bonke laba abanye ba-blue. Into eyenzakalayo uwena lapho phezulu as iguide bese kuba ilaba bawu-two bakho then o-direct bakho shilo ukuthi u-10% wonke umuntu umfaka director nini then laba abesibili bazowenzela o-5%. Then second level 3%, third level 1%. And you see, I'm on so you're not doing that. And I know you're the umangabe guide. You're not going to end the kakulu. Guguti, ucho in trouble. And mess it, uyo wenza. Isukole. Gishida guguti zotinga guguti ube. No Skype guguzuwaz guguti ube ingayenge. Yes, kole. Ka triple M akugcini nje kuphela ukuthi kusebenziswe amaza lathi lesiwasebenzisayo. Njengoba sishilo nje ukuthi u-triple M usebenzisa amamavro oku-internet currency yakhona esebenzisana omunye nomunye, iyona-ke le engizoveza ngayo ukuthi sisebenzisa nama-Bitcoin. Ama-Bitcoin is a cryptocurrency. Siyezwayo. Le cryptocurrency lena isebenza globally. And futhi indlela esebenza ngayo ayibambeki ngezandla ukuthi iyinto ebambeka ngezandla. Njengoba ubona i-airtime, mengabe udayisa i-airtime angithi you only use digits. Awuneluzi, awufaki imali kusefoni, kodwa usebenzisa ini iy'namba kuphela. So nama-Bitcoin ngokunjalo usuke ni-exchanger and akuna bank between la and exchanger khona, iya straight kuleyo muntu. Then akhonfeme. Umshubo, mangithi umshubo mangayi the transaction manje. So u blockchain mawuthi mhlawumbe uzobe u transfer i payment yakho via u blockchain. Izokubuza ukuthi ufuna u transfer with a regular noma ngeprior. So kuna manje mizwana imali zihlukile lapho. I standard it's okuyi regular it's $1 something. Then bese kuthi i prior you $2 something and beyond. Give me it is 60 seconds. It's a pagat, a transaction now. In a Luzana, it lay a standard. EFJ will see it 1 hour or so. Name, my busy, I'm a Bitcoin. So, never mind, who must have a sentence if Bitcoin. If Bitcoin, Leona, any value got cool because if Bitcoin, since me and I'm a sentence, if Bitcoin, we have been about to believe it was 2015, and Ghana, I have 3,400. Today, Bitcoin is 36,000.
How much?
36,000. 36,000. 36,000. nyukile esigene amandla kakhulu. So njengoba ke silana ke ku presentation yethu yila esizokwazi ukuthi sazi ngala ma Bitcoin ukuthi asebenza kanjani ayini. Futhi into engizocela ukuthi nginazisa yona u-Triple M awulona i-bank. U-Triple M imina nawe. Siyezwani? Ngaphandle kwethu soba u-2 u-Triple M ngeke uzithole ukuthi usebenze. Kodwa kuzodinga ukuthi thina soba u-2 nasibambisane provide help, get help. Get help, phinda futhi si-provide help ukuthi get help. Izokwazi ukuthi isebenze kanjani. So njengoba sizosebenzisa ngama-Bitcoin, nama-Bitcoin nawo sikwazi ukuthi sikwazi nathi ukuthi si-exchange naba internationally. Singagcini kuphela la silimiswa yini amaza, but siyadinga ukuthi sisebenzise ini ama-Bitcoin sikwazi ukuthi asebenza kanjani. So njengamanje sengicedile ngokwe-presentation, ngizocela ukuthi nginazisele manje sesibuka lapho ukuthi si-operate kanjani i-system yethu. And yini le Bitcoin ebengikhuluma ngayo, labo provide help nabo get help, yonke leyo nto leyo yenzakala kanjani, and how to do i-registration. And ngithikhona sinabo lani abaqala ukufika bazodinga ukuthi ba-register. So yonke leyo nto kufanele ukuthi siyenze njani, siyenzelana, siyibone khona sizophuma nayo emakhaya siphinde siyo-register nabanye. Ngiyabonga kakhulu nomphumelelo umsomi lo obephambi kwenu enenzela i-presentation. Ngiyabonga.